I wā marama ngā ringa raupā o ngā tipura ue pukumahi ana. I te tekau mawhetu o Hereturi Kōka, i hua ki ngā tatau o te kāinga mana ki ngā taitamariki me te whānau, ara te tini o porau.
Oh, hika te atahua o tatatau hui. Te atahua, engari hoki whakamuri ngā mahara o ki te kaupapa o te hui ni. Ara, tu whakatuwheratanga i ngā tatau o te whare ni. I runga tonu i ngā moemoea āpirana. Ono moemoea, ono tūmanako, ane, ko pai ki uta. Koeira noi. Engi ka karawa te nui o tātou i haramai ki te tautoko, a me i haramai tawhiti. I haramai. E rā ono pānga, ngā purihi mana, ngā kura mahita, ngā moka puna, koeira katoa tu ngā mahara o āpirana.
I hokona te hō tērā o Turanganui a Kiwa, e te rūnanga nui o Ngāti Porau i te 20 o Pipiri 2014 mo te kaupapa mana ki whānau.
Ko
George Horsfield te kāmura, ko Terry Inslee te kaihoahoa. Ko Raiwa tahi ngā kaimahi matua o tēnei kaupapa. I taua ata tonu, he karakia motuhake i whakahaeretia, hei hiki te tapu i a Raiwa.
What's next? We've actually got quite a bit of work to finish off and to make it really perfect, you know, really beautiful. And so that's what we'll be doing for this next week is walking around, working out, you know, just the little things that need to be done to complete it. And and then everybody will start moving in next week. It's all, yeah. Yeah, it's the iwi, it now belongs to the iwi, yeah.
Kai te titiro haere o te wahi nei, ka kahoki ngā mahara ki mua, i te wā he rere kei te kaupapa o te whare nei. Engari, wehatu tērā ki rere. Nō te me, he maha tātou, kāri i whai hua roto i tērā mai. Engari, nō, ka tūpēnei mai te whare nei, he oranga mō tātou kei roto i tēnei. Ko te mea nui ke, ko te hao ke, kia kaha tunu mai tātou katoa ki te tautoko mai i ngā kaupapa o te whare nei. Mehe mea ka whakamahitia e tātou, he oranga mō tātou kei roto i tēnei.
He tohu ngā toia Cliff Whiting. Nāna i ārahi i te whakapaipai o Puraurangi i mua i te tau 1988. Nā te rā i hiahia a pāpā Pima Huika, mā Cliff hoki e tahi mahi toi mō roto o te tini o porau.
One of the things I liked about being here is just how relaxed everybody is. And I think that has a lot to do with the vision and the kaupapa that Api had for the whole of this complex, which is about whānau and about children, which once again goes back to his tipuna o Kihirini and what he did at the tipuna whare up at Waiomatatini with the women and the children there. I suppose the other thing is that both didn't live to see the completed job, but they were so strong in that vision that there is no doubt that this will be a success, just like Porau was for the whole of Ngāti Porau iwi.
Te tini o Porau, he ingoa i ā ta whakaarohia e pāpā api. Me tāna e ki ai, he wāhi mahi na te tokomaha, ko Ngāti Porau whānui kāhua. Ā, e hāngai ana tēnei ingoa ki te nui o ngā whakapapa, ngā whānau, me ngā hapu o Ngāti Porau.
Kua ea katoa ngā wawata, ngā tūmanako, i tūmanako hia e tō tātou pāpā a āpirana Mahuika, mo tēnei kāinga, mo tēnei whare, mo tēnei mō ngā āhuatanga katoa o tēnei kāinga. Rokohanga ka hara mai te iti, te rahi, te whakamataku, a tātou tamariki, tō tātou āpōpō, oroto o kaiti nei, me o tātou mōrehu pakeke i te kāinga, o tātou tuākana o te whānau apanui, o tātou tuākana taina o oroto o tūranga nui ākiwa, tau atu ki roto kahungunu, i tae mai nei, ki te manaaki i te karanga a te tini o porau. Ka mihi kia tātou katoa. Ka wera te tīpāta o tēnei kāinga, ia rā, mo te heipū ka peka mai ngā pakeke, ka hala mai ngā tamariki ki te hurihuri haere i roto i tō rātou whare, ki te mātakitaki i ngā āhuatanga kei konei, ki te tautoko i ngā kōrero, i ngā mahi e mahi ia nei ki konei.
He whare manaaki, he kāinga mo te hunga tai tamariki me te whānau, te tini o porau. Ko Tia Takarangi tēnei mo ngātiporau.com.